La 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 kuna feeler pana nawa ji kuna hulo now see me make lava never have a well wali baba isuni isi tibu baba kakana to uri never have a Kuna hito, tau si bine kera.